20 Minutes Setswana presents.
Dumela abuti, dumedisa bana.
Hello kids.
Re ithuta eng gompieno?
I, you, we.
Oh, gompieno re ithuta go kare nna, wena, rona le bone ka Seesemane. Re ithuta ka maemedi. Gore wena kampo lona ka Seesemane rare you.
You.
Mme gore nna ka Seesemane rare I. Gore ene ka Seesemane rare she fa e le mosadi. Mme he fa e le monna. Gore bone ka Seesemane rare they. Mme gore rona ka Seesemane rare we. Jaanong a re dirise maemedi a mo dipolelong. Abuti re a re jang nna ke a bua ka Seesemane.
I speak bla 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 bla.
Mme fa e le mosimane ra re jang ene o a bua ka Seesemane.
He speaks.
Mme fa e le mosetsana ra re jang ene o a bua ka Seesemane.
She speaks.
Bla 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 bla.
Mo siame. Emisa motsotsonyana. A ke tlhalose. Ka Setswana rare nna ke. Mme ka Seesemane rare fela I. Ka Setswana rare wena o. Mme ka Seesemane rare fela you. Ka Setswana rare rona re. Mme ka Seesemane rare fela we. Ka Setswana go na le mafoko a mabedi mme ka Seesemane re dirisa lefoko le le lengwe fela. Jaanong a re age dipolelo ka Seesemane. Wena o a bua.
You speak.
Bla 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 bla.
Bona ba a bua.
They speak.
Rona re a bua.
We speak.
Jaanong o ka dirisa maemedi a go aga dipolelo. Sala sentle abuti, tsamaya sentle bana.
Bla 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 b